Tutinamu wagenzi ndawara mutandawa hanikaze kurubuga kwa televizyon honesansa akara makuru mwagere mushikirizwe mu rurimi rw'Ikirundi. Umuhari wiyemeje kugwanya ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza halt utwaze monda ugiye gutanguza inyigisho zo gutsinda ubwoba kuko intwaro ihari yamaze kuzimanganya ubwingenge bwo gucikiriza ivyiyumviro aho ni mu gihe hasigaye ukwezi kumwe kugira ahimbazwe imyaka ibiri uwo muhari utanguje imyerekano y'amahoro yo kwiyamiriza ingingo yafashwe na Petero Nkurunziza yo kwiyongera ikiringo cha gatatu kurikira vite nshimirimana umwe mu batanguje uyu muhari halt au troisième mandat twamuronse ku murongo wa telefone
mu gihe hasigaye ukwezi kugira ngo twibuke imyaka ibiri iheze hatanguye imyiyerekano y'amahoro yo guhakana ikiringo cha gatatu umuhari halt au troisième mandat wishinze kugwanya ikiringo cha gatatu watanguje ivyigwa by'ugutsinda intwaro y'agakizo intwaro y'igikenye n'ubwicanyi bidaciye mu ngimba ico bita no violence active ibyo byigwa bikazomara ikiringo cy'amezi atatu umuhari hato twagiye manda warabonye yuko ubwoba buriko buratsimbatara mu gihugu cy'u Burundi aho no munsi abantu batekewe n'ubwoba ta muntu akijyogora ta muntu acyubahuka kwiyamagana akarenganyo rero ni byigwa bigamije kwereka abarundi yuko umwe wese afise icyo ashobora gukora kugira haranira gateka kiwe kandi yongere yanke yuko abana bavuka no munsi n'abazovuka bovuka mu bwoba bakabukuriramwo bakabupiramwo twese turashobora kujya hamwe tugatsinda ubwoba tugahagarika ihunga banyoje gateka kazi na muntu agakinyizo hamwe n'ubwicanyi
yari vitan shimirimana twamwakuye ku murongo wa telefone kugira haturegwe inyishuko manuka zikunze gushika mu gihugu zaba izivanye n'ikirere canke ibindi umugwi w'igihugu jejwe gukinga impanuka no gutabara abashikiwe n'ivyago warasohoye itangazo aho saba abakorana n'uyo mugwi ku rwego rw'intara kuzaba ratanga ku nzego zo hejuru ibitigire n'ibindi vyononekaye inyuma y'amasaha 72 habaye impanuka nkizo zijanye n'ihindagurika ry'ibihe kurikira Ntwarante ko umuyobozi mukuru ajejwe ibijanye no gukinga impanuka
La plateforme nas
umugwi ujeje gukingira impanuka no kugarukira abagize ibyago isaba ibikurikira umukuru w'umugwi ujejwe gukingira impanuka no kugarukira abagize ibyago icegeranye kuri ibi bikurikira ica mbere igitigire icimijyango yakozweho ica kabiri amazu n'amashuri yabomotse ica gatatu imirima ukwingana yo bayononekaye ica kane ibiraro byo bavyarabomotse ica gatanu kumenyesha ugufashisha abahuye n'izo manuka ibikenewe batashoboye gukora amashirahamwe ategamiye leta akora mu byo gutabara no kugarukira kubatsindikanijwe n'impanuka gushigikira abajeje gukinga impanuka mu ntara kuvyegerano byatanzwe hejuru kumashirahamwe akorana n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kwitanga mu gusomba mu gutanga ifashanyo y'ifungurwa kugira abafashanye na leta y'igihugu hamwe no guhimiriza kugira haboneke uburyo bwo kugarukira kubahuye n'izo manuka kumwaka mu bisata vyigenga baterere biboneka mu mugwi ujeje gukingira impanuka no kugarukira abagize ivyago kuri bene gihugu mugumana umuco wo gufashanya muri mwebwe igihe habaye ingorane
solidarité communautaire en situation de crise
yari Ntwarante umuyobozi mukuru ajejwe gukinga n'ibijanye n'impanuka ku munsi wa gatandatu itariki 25 Ntwarante niho huguruzwa ku nshuro ya gatatu isabukuru y'iresi yitiriwe mashariki African film mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara cha Kigali ico gikoga kizomara indwi gifise icivugo mu rurimi rw'igifaransa mon histoire ma passion mon voyage Florian Kaneza arongoye isabukuru ayadusigurira icyo isabukuru rimaze tumukurikire
ni festival ikorera mu ikora itegura ihiganwa ry'amafilme igategura amahugurwa canke amaformation ama workshop y'abantu bari muri domaine ya cinema mu rwego rutandukanye cyane cyane mu gukora amafilme no mu gukritika amafilme intango yayo mashariki bisigura east bisigura est intango yayo kwari kuraba cyane cyane ku mafilme yo muri East African Community cyane cyane kuraba ibi bihugu bitanu kuko iyo utanguye nturaba kure ntubona kure ariko iyo umaze kwibuka ko mashariki iri muri Afrika cyawumva ko kuja muri Afrika bikunda ari navyo bituma akenshi turonka n'izitari muri Afrika ziri ku isi ziduca dushira mu panorama ikaba East African community iri muri Afrika ikaba ku isi. Inyungu ya mbere nuko barahura bakaganira sinema, ubundi sinema n'ururimi, sinema ni langage. Ni langage abantu bose umwe wese interprete ukwiwe ariko bagasobanukirwa ugutandukanye. Hama sinema n'ururimi abantu bakwiye guhurira ko kuko ni icyumviro cy'umuntu kiba gihuye n'ibindi byumviro by'abandi benshi. Rero umuntu ico yunguka ca mbere no kuba muri iyo monde ahabona imico n'imikorere n'ivyo abandi bantu bagendera ko ukabibona bigusanza huri. Ca kabiri nuko nk'abantu biga bararonka ubuhinga buvuye ku bandi bantu baba baje gutembera muri festival. Nk'ubu harabazokwigishwa n'uwo twabo riri dufise hano yitwa Musature, Aurélien Bodino, Olivier Barlet babavuze benshi mwabumvise. Ico bungukamo cane cane ni buriya bumenyi bwa bari abantu kandi atacubwishuye mu buryo bw'amafaranga. Ni ukuvuga ngo festival itegura ibintu bizanira inyungu abandi bantu babyitayeho n'ababikurikirana cyane cyane mu mwuga wa sinema.
Jean Charnier Ngabo n'umwe mu barundi bari muri iryo higanwa n'ireresi yiwe yise Le Gros Caillou, nawe hamagarira urundi rwaruka guhurumbira ibijanye n'amareresi kugira bashobore gushikiriza ico biyumvira. Nawe nyene tumukurikire.
Nk'umuakteur maze gukina amafilme menshi ndabirimwo narakinye muri na wewe 2009 narakinye Taxi Love ya Jean Marie Ndiokobwayo mu Burundi, nakinye mafilme atari makeye. Ariko nk'umu director mu realizateur ni filme igira kane maze gukora, urumva. Ariko Le Gros Caillou ubwayo yitwa ko ari ya gatatu niyo ironse amahigwe kuja ama festival menshi. Hama nkaba mpeje post production ya filme Le Contretemps, nayo nyene ndiko ndayironderera imiryango hamwe na filme mperuka gukorera muri Egypt yitwa Smile. Nayo yoyo iracari muri post production sindayiheze. Gusa cyo nobwira ababishaka kubijamo ahanini nuko nobabwira ati mufise ide nta kindi gisigaye atari gusimbira muri production. Ntacho bi nivyo, harimo ama challenge menshi, harimo ibibazo byinshi, ariko igihambaye nuko usohora histoire yawe. Nous avons beaucoup à raconter. Birakenewe yuko iyo nkuru iri muri wewe yisore n'abandi bayimenye. Inkuru yakujyoheye ni byiza. Le Gros Caillou ni histoire yawe. Wanashaka ni na chingina na role principal. Ibyo tuvuga ni byinshi bisohore, hari uburyo bwinshi bwo gusohora. Utaronse abantu ko ubabwira mwicaye bishire muri image. Akenshi ikibazo gihaba nuko umuntu akora ikintu ugasanga nta wagiteguye waciyumvire, ariko ari intambamye nyinshi amabstacle ino dukeneye ko avaho. Ntibitangura amasabu kuri gusa, bitangura no mu buryo bwo gukora. Ego leta idashobora kugufasha muri ibi iye ni guhereza iyo tere uyikorere ko atakibazo ntikuzibire. Abategura amasabu kuri naho nyene urumva ni indi moyen de diffuseur, umva moyen de diffusion ni babikore kuneza ahanini y'abatuye muri ico gihugu nyene no kuneza abantu bose, umva ni babishikane kure. Ntibibe filme yuwanje bayerekane ngaha ayi kijyama mu matriwale yabo, babikore hari naho basubira kandi bagadepoza bafasha kugira amasana amagere kure.
Nukuri no nkuru dusoreje ko amakuru yacu, murakoze cyane kubona mwadukurikiye, naho ubutaha.